kugera kure mu buzima giti yanjye menye amateka
arimo arampamagara mugisha abaye wa mbere bwirira dukunda alo
numvaga nindamuka ndigiyemo nkari nyonga nkabicyamumare nkafasha na mama nkamwubakira nkamuha icyo ashaka cyose kuko nawe yarantunitse kugira ngere ku cyo ndi cyo kano kanya
intenzi nyituye mama wanjye